what's the answer? I wish I knew to our problems. I think we're going too high. I think we're going too high. Let our children never said a word now. You know they never said a word. They said they had to die. But I'm asking why. It won't be long. No, no, no. Dancing like we do, yeah. Like we do, sell our brother by. But that's after right. So don't you worry. People, we don't have to suffer no more. Cause we're too young.
Da 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 da